Adwadie mu nsɛm yɛ bɔ ɛde awerɛm deɛ na dwumakuo a yɛfrɛ sɛ National Entrepreneurship and Innovation Program wɔn ɛde sika ama nnipa maako maako ahenom a wɔn agye nteteɛ ɛhokuayɔ mu Adom TV kaseɛ ɛno nso yɛbɔ awerɛm.
Enipa bɛyɛ 500 a wɔn anya nkyerɛkyerɛ ɛde fa kwan a wɔn bɛdua nnubae wɔn bɛnya mmoa na wɔn nso ɛtumi ayɛ nnuane ahodoɔ ɛwɔ adwadie ɛkwan so no wɔn anya sika aborɔfo kasɛm yɛka ne sɛ check bi na ɛtumi aboa ma nneɛma a wɔn asua no wɔn ɛtu so anammɔn adwumako a wɔde sɛ sika yi ma a mmabunu yi ɛyɛ youth in innovative agriculture support na wɔde ma ɛyɛ agric entrepreneurs a wɔn ɛna hyɛ Ghana Care Obaatanpa Project chief executive officer ISCU, Emma National Entrepreneurship and Innovation Program. Kofi Ofosu and Cancer, HHMUSHRE, Adom News in Central 4.
Last year, in our year, Tete, Emabunu 24,000. A year, Emma Junu out of 40,000, I'm applying. Na and I'm saying, Abay Inya, Scamu Munina, Precopentino. Ya face disbursement of grants. Last year, ya 500. And then so, ya year, event. Yeah, they air another disbursement to 500 of them. Now, Sky, they manu each na a funa, Babruni, and a hornia or one so in your bema be waha or means bare 100 acres. So, on the same, in the second movie, actually, will be a whole acre, me know, and answer in no.
Or sign edit to just say,
Sir, your course of what your Mabruno, no multi me package, a process, in Fudian, Yaman Kumakumaya, about boy, Ama, your import substitution. Yeah, it's me a year. Na kese enema ye different amanone eba ye $1 eko kraba no. Ye nya ebi o gana haya de ahye na nan.
Womanfo a womo ensa ka check bi ene Adom News Central for etwetwe nkomo no. Ensem se na omde tudwa.
The wo bo modern de sika yi my dear. Ebe bo ama adwuma no production akoso. Ena afin so ye betumi so aboa de afoforo akan ye ho.
Me bi me ebe bo ama trade adwuma mu. Man, e trade adwuma mu wi a Mbebuno a awo mempeswa soa amupe adwuma aye at least metimi aye den I employ nipa mienu miensa anan bi abeka madwuma no ho